can die a happy girl, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside, and I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you
trust me. Only if we save me. Only if we 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 only if we